Kule video edlulileyo sibonile intobana iratio zala macala kanxantathu obizwa ngu-3690 zingu-x kweli cala liyi-hypotenuse ukanti ngu-x over 2 kweli cala lifutshane ukanti eli cala li-opposite ku-60 okanye lijongwe ngu-60 lingu-square root sika-3 uliphindaphinde ngo-x. Yonke loo nto yahlulahlule ngo-2. Eyona ndlela ongayijonga ngayo xa usithi elona cala lifutshane ngu-1 uzojonga la macala amabini uba angobani. Uzayijonga njani ke loo nto? Xa eli cala lifutshane li-opposite u-30 lingu-1 eli lingu-60 lizoba ngubani lona? Lingangu-square root sika-3. Ukanti i-hypotenuse xa ingu-x eli cala lifutshane lingu-x over 2 ngoku lingu-1. Eli cala li-opposite ulandika lizoba ngu-2. Nali eli cala sithi le-opposite u-30 lelona lifutshane libe leli li-opposite u-60 libe leli lijongwe lingu-hypotenuse. Ngoku xa ubona noba ngowuphi unxantathu onezi ratios uzawuthi uqaphele into yokubana ngu-3690. Ukanti xa ubona ezi ratios u-x over 2 no-square root 3 over 2x no-x uzawuthi ubone into yokubana yintoni leyo ngu-3690 nxantathu. Nantsi ke le nto ndithetha ngayo. Xa ujonga i-apha i-ratio ingu-1:3:4 ngoku ke ungathi uzazi ii-angles zalapho uba zingubani ngu-60 no-30 no-90. Kule video ke sathi senze ntoni? Siza kwenza enye yonxantathu ababalulekileyo. Ingubani ke yona? ngu-45:45:90. Masiyenzeke le nto ndithetha ngayo. Uzoqale uyijonge le ngolu hlobo ke yona, sizoyibona ngolu hlobo uba ziphuma phi ezi ratio zethu. Xa sine-isosceles triangle, siyayazi ke i-isosceles triangle uba yintoni? Yile triangle sithi inamacala amabini alinganayo kwaye ii-angles zayo ezimbini ziyalingana. Ngoku ke sine-right angle ubizwa ngoba yi-right isosceles kuba kaloku inalo right angle kwaye ibe namacala amabini alinganayo. Masithi nanga la macala amabini alinganayo. Ngoku ke xa la macala amabini alingana siyayazi into yokubana nee-angles zazo ziyathini? Ziyalingana. Ngoku ke masithi ezi angle ngubani? Ngu-x no-x. Xa sithi u-x plus x plus u-90 yonke loo nto kufuneka ilingane nobani? No-180. Ngoku masithabathe u-90 macala omabini sizoba no-2x is equal to u-90 ukanti udivide ngo-2 macala omabini uzofumana ntoni? X ulingana no-45. Ngoku ke u-x wethu ungu-45 kuba kaloku sino-right isosceles triangle nxantathu one-right angle engubani? engu-90. Loo nto ke ibizwa ngoba ngelinye igama layo ngu-45:45:90 triangle nxantathu wethu lo ongu-45:45:90. Ngoku ke into esifuna ukuyenza kule video masenze ntoni? Masibone le nto besenzile ke kule video ingu-30 kula triangle ingu-30:60:90. Ngoku ke uba sithi eli cala lingu-x ubude balo neli lizoba ngu-x. Eli sizawuthi sikhangele sisebenzise u-Pythagoras theorem ukukhangela lona uba ngubani. Masibe sibeka usinguku. Siyazi into yobana sizoba no-x squared plus u-x squared umdibanise nomnye u-x squared. Yonke loo nto iza kunika ntoni? Iza kunika u-c squared. Ngoku ke siyayazi uba ngu-Pythagoras theorem lo. Uthini ke u-Pythagoras theorem? Masisombulule u-c uba ngubani. Sino-2x squared ulingana no-c squared. Ngoku ke u-c ungubani? Masibeke u-c simjonge uba uzosinika bani. Masisebenzise lo mbala uyelo apho kwenzela uba ungazulahleka. Ngokuke xa uthatha i-square root macala omabini siyazi into yobana sizoba nobani, sizoba no-x square root sika 2. Yonke loo nto ilingana nosi. Usi wethu ke sathi siqaphele into yokubana ungubani, sizoba no-x umphindaphindi nge-square root sika 2. Yonke loo nto ilingana nosi. Ithi ke ngokuloo nto xa une-right isosceles triangle, xa unikwe amacala amabini uyayazi uba ayalingana. Le yesithathu uzathi uphindaphinda loo nto ngo-root 2 x times square root sika 2, la amanye amacala times i-square root sika 2. Masiyijonge ke le nto uba injani, masiyijonge nangolunye uhlobo, ungacinga uba izosoloko ime ngohlobo olunye. Uba nantsi le triangle yethu, i-angle yethu ingu-45, nantsi enye i-angle ingu-45. Ngoku ke xa siwazi amacala amabini silazi nelilinye icala uba lingubani, uba ngu-3. Ngoku ke sizawulazi nelinye uba lingubani, lingu-3 nalo. Ukanti eli lizoba ngubani, lizoba ngu-3 umphindaphinde nge-square root sika root 2. Akunyanzelekanga ude uphinde wenze i-formula ka-hypotenuse ka-Pythagoras. Xolo, uzawuthi ngu-3 umphindaphinde nge-square root sika 2 kuba kaloku uyamazi uba usi ngu-x umphindaphinde nge-square root sika 2. Ngoku ke ile triangle yethu sithi ibalulekile, ubizwa kwayo ingubani, ingu-45 45 90. Uba sino-1 kwelinye icala, kwelinye sizoba no-1 kuba kaloku liyalingana nelinye. I-hypotenuse izoba ngubani ke yona, izoba si-square root sika 2. Uba ubona i-ratio ezinje ke uzawuthi uqaphela uba yintoni, 45 ibe ngu-45 90 ukubizwa kwayo lo nxantathu lowo. Ngoku ke siyayazi uba sinayo nenye engubani, engu-30 60 90. Ingubani yona, ingu-1 square root root 3 square root 3 no-2. Ngoku ke usebenza ngolo hlobo. Enkosi.